Kudutshulwe kwabulawe ona yetekisi hlezi ngaphakathi etekisini layo. Kudutshulwe ngesihluku kwabulawe umnikazi wetekisi endaweni yase-Alexandra kuthiwa ke lomlisa. Ubehleli nabangani bakhe bezixoxela ngesikhathi kuvumbuka amadoda ade ehlomile noma kabalisa ade behlomile ababili bamdubula kaningi washonela khona lapho. Baseke bangena emotweni ababehamba ngayo bashaya bachitha. Amaphoyisa aseqale nophenyo kanti bengakaboshwa muntu. Abantu baphole kanje ezikhundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangumuthi ke izinkabe zemindayisili lezi kabehlezi nazo akuthathwa kwamafoni azo ziyazona ukuthi ubani abamdubulile nokuthi ke bebethunywa ubani. Nangumuthi ke engabe thina ndlu noma ke thina ngifemnyama ke sangenwa yini ngokubulalana sodwa lapha ke ezama khona. Nangumuthi ke ngolwesibili kusanda kudutshula umnumzane onamatekisi washona kwalimali ababili ayahamba nabo eyike lusekude ukuphela kudlame lwamatekisi. Mina ngifisa ukuthi ngizovo lwakho nombono wakho, sihlangana lapha kwi-comment section.